mpanimfoɔ hyɛ sɛ ɛfiri bosome yi a ɛbɛ yi a ne deɛ di nkan sɛ wopɛ sɛ wɔkɔ bank di dwuma bia no a na ɛsɛ ghana card ne ahyɛnsodeɛ ɛwɔ sɛ wode kɔ afei nneɛma ahodoɔ bi wɔ no ma yɛyɛ no wɔ man mu a ghana card nko a na wɔ mode yɛ na ɛno na mpanimfoɔ kyerɛ m sɛ ɛfiri berɛ a ɔmanfoɔ bi tee saa asɛm no sɛ wɔkɔ bank a na wakɔfa voter ID card na ɛsɛ deɛ ɛde to aba no bi ɔsusu sɛ ɛno ɛna ɛyɛ ghana card na district manager de makɔ wo west NIA ɛna wɔkasa kyerɛ sɛ sɛdeɛ ɔmanfoɔ no ɛde ɛyɛ voters ID card ɛde to aba no ɛgyinagyina de adanseɛ sɛ ɛyɛ ghana card no ɛha adwene nti ɛho akɔhia sɛ nkyerɛkyerɛ no wɔ mo ɛma no ɛduru akyerɛ bi
Efri kita wonsa bosumi de dikan Ghana card eba be ye card bi e hunya pa e wo man Ghana musanse sikasem ho dwedie enne inkita ho bi a obedi no jese card ekura wo ansa no watimi aye Adom Kasee ama ne boni akosi dwamana enne mensiripa nyimpa wo da National Identification Authority wo kwa West ano festus ohusu etwetwe enkomo wo de tu jase ebinum efa voter ID card se Ghana card eni se wonum eye ne sana afi nso aso ye no aye krado se wo bibia wo card ayira anase wonsa kan wo de no wo ba wonum ho mua wobeshe wo mfidie mu ehunu wudin a ewo ho sebeye a wobetimi ayi wo card no e de amawo
beka se gana mra e ka se tia double registration say na me di kan kan se wo yo wadwen se wo kwe card on san kan card no ye wo technical issues a ye hwehwe mu di ntia on san kan card no se oba office hana ye be hwehwe ye system ni mu am passive ya wo card no e bia wo register anase on register e bia register ne koye anase e bia anko once na ye won network challenges e bi mo ko villages ne ko register e bibri na no e dey be hwe se bia go through anase bia go through and say utifi na we say we register what mass registration no it means that en kan me Ghana card ntin because of that ntin no me koye fofra itiamra bra na ye for ntin na hwe system we say ampa what register and an register so they say obo okro kita voter say they can office hand na Ghana card nti odo ba yo munti ene ya ba they say you want to wasema mo ye be hwehwe sisi no nyina hwe ba bia card no bia fa we afa